zona damuwe ife tukua kumbukira bale ndia nongo atu amguru latu amene tinali kuimba nao tikukumbukira Jacobo Simba, Helen Moyo, Catherine Pili, Alphonse Nahara, Gilbert Kaunda, Obed Sakara, Adamson Banda, Roma Idapili, Shupiwe Chongwe, Charles Mware, Grace Dembo, Lucy Achuru, Irene Moyo, Ntiponso Trisa Nyendwa. Tikwa kumbukira Mbuye Antua, chifukwa pamaso pana Mbuye, palibe wakufa onse ndi ya moyo. Tikulemekezani chauta chifukwa cha mpaso ya upambana, imene munatipatsa Mbuye zikutamandani kuzera mmayimbidwe. Kulemekezego yawe chifukwa cha makulu onse amene amakutamandani kumwamba, komanso onse amene amadzipereka pantchito mayimbidwe pansi pano. Kulemekezego yawe chifukwanso cha atumiki anu amphamvu amene kalero anadzipereka Mbuye pa mayimbidwe. Onsewa tikuwakumbukira yawo Mulungu wathu, Mulungu wa mphamvu zonse, chifukwa anatithandiza kuti ifenso chikhulupiriro chathu pa mayimbidwe chikule. Landirani ulemerero, mayamiko ndi matamando pa nthawi zosatha. Amen.